Amahoro cyane bakundwa umwami wacu Yesu Kristo, Imana yo mu ijuru ibaho umugisha cyane. Nigira neza divine nk'uko musanzwe mubimenyereye. Ndashimiye Imana yongeye kutwemerera kubyukira imbere yayo kino gitondo nihabwa icyubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana. Matayo igice cy'indwi ku murongo w'indwi haravuga ngo: musabe muzohabwa, murondere muzoronka, muramutse muzokugururirwa. Kuko usaba wese ahabwa, urondera aronka, uramutsa yugururirwa. Hari umuntu muri mwebwe umwana wiwe yomusaba umutsima akamuhibuye, canke yomusaba ifi akamuha inzoka? None mwebwe ko muzi guha abana banyu ingabire nziza muri babi, mbega so wo mu ijuru ntazorushiriza rwose guha ibyiza abamusabye? Ibyakozwe n'intumwa igice cya 12. Turahera ku murongo wa mbere. Umutwe w'amajambo haravuga ngo: umumarayika akiza Petero Herode. Ku murongo wa mbere, maze nko muri icyo gihe umwami Herode ata mu maboko bamwe bo mu ishengero ngo abagirire nabi, yicisha inkota Yakobo mwene nyina wa Yohana. Maze abonye ko bihimbaye Abayuda, ariyongeza afata na Petero. Hari mu minsi y'imitsima itambiwe. Amaze kumufata amushira mu ibohero, amuha abasoda 16 kumurinda ari bane bane, kugira ngo aze amushikirize abantu Pasika ishize. Nuko Petero arindigwa mu ibohero, ariko abishengero baramusengera batakambira Imana bakobeje. Ku munsi Herode bwaca amubashikiriza, muri iryo joro Petero yari asinziriye hagati y'abasoda babiri aboheshejwe iminyororo ibiri, abateramye bari ku rugi barinda inzu y'ibohero. Maze umumarayika w'umwami Imana amuhagarara iruhande, umuco ubonesha mu nzu. Akoma Petero mu mbavu aramukangura ati: byuka n'ingoga. Iminyororo imuva ku maboko irakoroka. Tumanuke tuje ku murongo wa 11. Akenge kagarutse, Petero aribwira ati: noneho menye by'ukuri yuko umwami yatumye umumarayika wiwe akankeza ukuboko kwa Herode. Ubo ni ibyo bwoko bw'Abayuda bwari bushamaje byose. Aha ni igihe umwami Herode amereye nabi abigishwa ba Yesu Kristo, ngo yicisha inkota Yakobo mwene nyina wa Yohana. Hanyuma abonye ko bihimbaye Abayuda kuba yicishije Yakobo inkota, aca ashaka kwiyongeza afata na Petero. Ariko rero amaze gufata Petero arabishengera, baca barahaguruka bati: no, ntibishoboka. Petero nawe uyu mwami ariko aratumenyera, reka duhaguruke dusenge Imana. Baca batangura gusenga Imana bakobeje, basaba Imana: Mana dutabare ntibamwice. Imana yo mu ijuru yaciye yihutisha igisubizo. Yesu Kristo nashimwe. Kuko Yesu niba yavuze ngo usaba wese ngo arahabwa, ngo uramukomanga wese arakingurirwa, kubera iki iryo jambo nawe rigukorako? Nawe muri wese urimwo, ikintu ugomba gukora ni iki? Ni ugusaba ukobeje, ni ugusenga Imana ugatitiriza, ukabwira Imana uti: Imana bya bindi, buri munsi Imana yo mu ijuru izoca yihutisha ibisubizo byawe. Uzobumbwira, genda ubigerageze, usenga Imana. Ariko hariho kondisiyo, ariko kondisiyo reka ngende ndayibabwiye. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 15. Turahera ku murongo w'indwi haravuga ngo Yesu Kristo yari aravuga ibijyanye n'umuzabibu w'ukuri n'amashami yawo. Ku murongo w'indwi ngo: nimwaguma muri jewe, amajambo yanje akaguma muri mwebwe, ngo musabe icyo mugomba cyose kizobabera kuno. Yesu Kristo nashimwe cyane. Tugume muri Yesu Kristo, amajambo yiwe agume muri twebwe, hanyuma duce dusaba Imana izoce yihutisha ibisubizo byacu. Yesu Kristo nahabwe icyubahiro. Ni ukuvuga ngo ikintu ugomba gukora ni iki: senga Imana ubudahumeka, uyisabe utaruhuka, ukobeje hama ikindi, uharanire kuguma muri Yesu Kristo n'amajambo yiwe akugumemwo, hanyuma uce usaba icyo ushaka cyose kizokubera kuno. Yesu Kristo nabaha umugisha cyane abumvise aya majambo mwese. Mana data wa twese uri mu ijuru mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo turagushima cyane turagukengurukiye uburyo udahwema kutwibutsa mwami Yesu Kristo ijambo ryawe nuhabwa icubahiro uyu munsi utubwiye ngo nitwaguma muri wewe ngo kandi ngo majambo yawe ngo akaguma muri twebwe ngo dusabe ico tugomba cyose ngo Yesu Kristo guco tugomba cyose ngo kandi ngo usaba wese ngo arahabwa uhoraho mana data wa twese uri mu ijuru tugushimira ukundo rwa rutagira akagero habwe icubahiro none Yesu Kristo tuje imbere yawe cambere dusaba namaraso yawe igiciro kinini amwa virgorogota ku musaraba abanza tweza dutunganye hanyuma mana utugumize mu ijambo ryawe uduhe kuguma mu nzira yawe uduhe guharanira kugenda dukora ivyo tuvyugomba mwami wacu Yesu Kristo uduhe mwemu yarabidufashemo hanyuma mana ucuza ugumvirize utege gutwumviza ivyo tugusaba mana umuntu wese mana turi kumwe muri kino gitondo wumvirize ivyo gusaba mwami Yesu Kristo ubimuhe kuko ni watubwiye ngo dusabe ico tugomba ngo tuzunguke izo tubera kuno ngo nitwaguma muri wewe Yesu Kristo uzobukoze nyakubaho ibisiga uri Imana ugira neza turakwiragije uyu munsi Imana ubane natwe intambuko zacu zose mwami Yesu Kristo zishigikire udufate ukuboko wirukane imyuka mibi n'abadayimoni wirukane iby'umwa satani byose yorungika kugira ngo atubuze amahoro utugirire neza wibuka abatagira shinge na rugero wibuka impfubyi n'abapfakazi uke abantu bose bafise ibibazo nabiriya bibagoye mu buzima bwabo bakwereka ubagirie neza uzobukoze nyakuba bisiga uri Imana ugira neza uzi bidukwiri ukabiduhera ubuntu n'imbabazi byose birabukushaka ni mu izina ryawe gera Yesu Kristo umwami wacu ndabisabye mu amena Yesu Kristo abaho umugisha murakoze.